Mpanyinfo a wɔdeda apomudin aso eya nanu ewa bibire mmemu aba atenaseye ewa my gun na mu a saa atenaseye we nyina anu etipɔbɔ a na eda so eye countdown calling on neglected tropical diseases in Africa a ekyere sɛ ye wanyade wa bi wo hɔnom a atiesie bibire mmanu mu a yemfa ye ni enkɔ so ntine enu nso ene ma bibire na eto wɔn sa bonkum so nanso eya ade a yemfa ye ni enkɔ hɔnom ntino yato saa yade ne nyina pa ahwi e de ama wɔn a enu ene edi yendem Yadie bi ete se elephantiasis jepim. Yadie ye nyanu wo ye nsio mu. Afen yade wa bebre na eye ntontom na deba nanso yadi nani ade akwa kosi so se eye tride yade nkwa ene ntontom edeba. Ne nyina mu no ene wo bom modne se wo be masa yade we nyina. Etimi afira bibre manim. Se ne be ya bibre man ne so ebetimi afa wo ntoma pa ede afira na o mato o mu de afira yade nyina ho. Empanifo che se wo be ye nhwehwemu a wodi behunu. Ekwan ya efa so asa nyade ye we nyina no etimi eba na afa wa hu edura wo mde be so anu se ne ebe ya yade no ase betukura e de afra bibre maamu UTV Central for any countdown ambassador for neglected tropical diseases Orai Rejoice KI etwetwe nkomo a wo kire ensem ni mu nyina sei e de fa de enti a wo ye asa enhie mu die we e wo my gana mu
ye ba ba dwindwini akwan ya ebe fa so a nyare wa bia a high and woman in Monsu, so young fire joining call home peace and saying, Kumunipa, be beat to say Jip him. And I be beat to say, Moja Jones or Yareno. And I feel so no, Baku be bro from your friend River Blindness. And Uncle Down, so I no media grow and your moon tea. Na a ye, worms be well and your animal, not time beyond some Quadam Kuska, Tembiana, Umania worms. No, na your friend no. Neglected tropical diseases. Just say a diseases are a can ye braho. Now so ye fire nin corho. Enfire nin corho. And unti no say ye research. Ah, a beboy am ye two as ye cra. Nenu nan crofo free Liverpool. Womuna, womo ye research in the titri. And na ebinumusu. Ah, wo mo be nya research no ho faso be faso pense mu no ho faso ye free Liberia, Cameroon, Nigeria and Ghana na research no ho edi ade ato so ene se countdown just a wo kan ko bre akopim time a betu ase design ye fre no countdown na ya so Ghana ye wo yi countdown team bi a wo mo do do a wo mo na ehwe sa de yi na